Ibigeni yasobora kukura mwicho yavuze nijimbenyi ere kandi gagaze mitagiriro ibigeni yasobora